sekuthethe amagenye sihamba ngesilatha sithatha amaphuzu ngoba siyakhoma and esphemi kuzu wena uphemi imboza olahla amaphuzu uhamba ngedoroza and uyashiyeka always siyakhoma oh baby wakhala ngathi bathi samaboza ngoba sidumenye ngaza and sama 2626
Ak'sheshwe Lapho
Ak'sheshwe Lapho,
Ak'sheshwe
Lapho,
Ak'sheshwe
Lapho,
Ak'sheshwe
Lapho,
Ak'sheshwe
Lapho,
Ak'sheshwe